guy delegation bu ñenn seen wa ambura sala ndeysan la rivé de ambura sar oh yalla ma duggu ci san ndeysan ndeysan oh la rivé de ambura sar ndeysan che bi arrivé duggu ci san la duggu ci نعم ngeen abonné ngay yop abonné ci Go TV
Thank you.